uchirami kwanda na uringa inyota unimi kwanchwa fwerati uchirami kwanda.
Focus your attention.